Pano ndipo Nyasa VoiceBox mbeni makhala ndi ya Malawi osiyana siyana amene amafuna kupereka magazo awo osiyana siyana pa nkhani za ndale katsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi ndero tabweranso ndi mawu abambo poni Kalindo amene wanted to ndi president wa bunge la Malawi first the people first ndipo iwo akunena kuti MCP Palibe adzakuvoteleni mu 2025 ngati mudzawine mudzachita kubera zisankho zimenezi ndi teni kale modzi lero 28 August pa Nyasa VoiceBox kuti tive kuti aponi Kalindo ndi chifukwa chani ali ndi maganizo otelewa pa zisankho zimenezi kubwera komanso kuti timve maganizo awo ena pamene ndi dziko lathu la Malawi likuyendera pansi pa utsogoleri wa olemekezeka Dr. sangathe chakwera pano pa Nyasa VoiceBox.
Chintu chimanyasa ukakhala nacho koma chikakuchokera ndi pamene umazazindikira kuti kodi ine ndiye kuti ndinaluza eti ndinata ya pabwino eti pali nkulu wina wakukasia amene anakwatira mkazi wake kwa zakafolo koma chikhalire ni chotu ndiye kumangumumenya analibeso zokuti ati apapa ndi pagulu kapena ndili mtawuni akangopita olo kunzuzu mutu kwaneni mmenyeni paguru akapita ku blanta ya chimozi mozi nkazi wapilira kwa zaka kulilongwe ndiye nyanyi kose kumango mmenya pa gemu akapita naye phaka ya pati kumango mmenya kumango mutu kwana kupita naye kuzomba kumango mmenya nkazi uyo anapilira inafikapo siku lina pakana nkazi uja anadulidwa mwendo Mujuni mujuni yemwe wapitai nkazi anadulidwa tu mwendo ndi pamene amanena kuti komatu ine ndisafere banja ndingochoka ndizibwerera kwathu mwamwai nkazi yo anali ndi chibwenzi cheche mamuna che wakale mamuna yonayeso banja lache litatha nthawi imeneyo anasamuka ndikukamba ma business yake ku mangochi ndipo tikunena pano banja lola bwererana abwererana anthu atachoka ko mkazi yokukasiyako anabwerera mkazi yo ali ku mangochi ndipo akukhala banja labwino kwambiri akusangala labwino tikunena pano mkazi yoso ankhoso yanakakumana ozonse zaenda za ukwati kulinso mimba kumeneko ngakhale uyu wakukasiyayi zimamuvuta kubereka koma ukupakali pano pakuli mimba tingonena kuti mwachidule amayi wabwereyana ndi mamuna awo wakale ndipo banja lawo likuyenda bwino ndiye chodabwisa nchonena kuti mkulu wakukasiyayi sopano mmene mkazi wachoka atampanga nkhanza mu Juni muja lero litu akuti paliponse pamene akuyenda ndi anyamata atanyamula mafoto a mkazi uja ndikumayimba nyimbo he ipase moto paliponse pamene angayende magali moto awo akumachita kumamata nkhope ya mkaziyo ati abwererane naye osamanyoza chimene chakusuka osamanyoza munthu amene wakhala naye sumaziwa za mawa ndi zitu zikuwachitikira anzanu a MCP a MCP mwakhala mukunyoza UTM kwa nthawi ya itali kumaona ngati a UTM ndiosafunikira lero ndi apa mwasavuka inu mukumangoenda paliponse ndi anthu aganyo ndikumavazika nsalu za UTM kumavazika ma t-shirt ndikumaona ngati zose zili bwino koma ndiye mukuzinyenga ndi chalatu chifukwa tu wina aliyense kwawo kumene amavinira kwawo kaya chikhalidwe cha kwawo chimaziwika simungatenge munthu wakunkhata pe ndikumakavina chopa simungatenge munthu wachopa ndikumakavina ingoma oyi amazwika kuti komatu uyu uyutu ndinyenga uyu ndinyenga aphunzitsi uyu uyutu ndinyenga iyeyo amene isi iyeyo choncho inu a MCP mukuzinamiza ndikumatenga ndikumachita haya anthu ndikumavala ma uniform a UTM ndiye nkumafusa kuti inu mmene awa akamutukwanira chiri mauja mene ama muzuzira chirima uja ana angono angono ndikumala nkula pa nsonkhano chirima yo alipopo ndikumamu challenge kunena kuti iwe ife 20 paka 20 sate tili pano Palibe po ndipo ife zangwirizano sidi kuziziwa uja wankulu maso ujayo kumapita pa interview pa MBC pa Times ndikumaka nina kuti tikuyezeka tikuyezeka kae kae strategist strategist Nujana kapasa muka kukonveshoni. Lero neji se kuchakupa na nitu. Ay, nipo wa MCP mwapanika. Miti anu sienda bwino. Mwazunguzika. China chini chose chimene mungu panga inu Palibe chimene chiku yenda. Mizimu ya kufulatira nisopano. Wina akanena izi, wina anena izi. Wina akupanga uje ni interview, kunena kuti ripoti ya ngozi ya tuluka, kuma titulu sabe, ena akupita kukanena kuta azimezo zeni zonama. Amaile. Kasia, kasia, kasia. Hey, kwa guys, mizimu ya kuia, ndipo Palibe mjimene jikuenda. Mwazunguzika tu kufuna kuti UTM abwerere ndepa notu a UTM walengeza kunena kuti akupita ku convention yao ndipo ngakhale mutapanga mafilimu motani ziwani kunena kuti zimene mukupanga zonse zikuthandizani ziwani achimwene kunena kuti udindo wanu ndiwa masiku ochepa anthu akupangani anani kuti ngakhale ku convention ko akakugweseni ngati tumungalozedwe kupitako koma mmene ndamverera mapulani ali kumene koko ulo mutatumiza afiti ulo wa sataniki kuti akakuvotereni Palibe chimene chiri chikaende mkazi uja akuja sopano masoseji mbali mwa nyanja ali mangojimu ndipo tikunena panopa ali ni mimba kuluja wampasangale ndio yembekezera pajatu mukanena kuti ankulu ameneyi wakalamba usabasi tie banja litepo ndi banja lijalinathapo lero tikukalamba uja wapereka mimba kumangojiku chekazi ya ati pakali pano ndemwa konza ulendo sopano opita ku China mmene mwachoka ku Italy mmene unachoka iwe kuje ni ku Germany kutero kwa papa ukungodikira mwambo wako Mozambique president ute ulandira certificate yake naye so alandire ka certificate yake pa chasa college pa Amalawi ziwani kunena kuti kukubwera president waku Mozambiki na Yesu akufuna azala ndile ka certificate kaje pa Chancellor College certificate ya ulemu ati kaya kaya doctorate degree kaya iyo kutati ya ubale wabwino ni maiko ndiye akangopereka imene yoyo ka new siku anzatuo anamaendao akunyamuka kupita ku China motere kuti gulu la anthu ambiri amene atenga kuti akanjoye ku China ndege zikunyamuka lero ulendo kupita ku China ziko limene mulibe mo China chilichonse anthu akuvutika ndipo chomvesa chisoni pamene mungaziwe inu amalawi kuti MCP ndiyo opsha paja MCP kupanga maplani obera zisankho kuzera ku NRB inu simunga kulupirire kunena kuti amene akualembera anthu awo kuti azabere zisankho ayamba phase 1 pakana phase 9 kupanga monitoring nkati pa supervising nkati kuzafika pakana mopping exercise tikunena panopa Palibe amene walandira ndalama zache ndipo inu MCP sindikuziwa kuti mmakambirana zotani anthu akukuberani zisankho kuti Mudzawine 2025 koma simukuwapa saso ndalama ndinu anthu otani munabadwa ni mitima yodani ana aye nyake mukumasiya kuthengo ndikumapanga akatapira kutero kuti panopa NRB ikudalira katapira ngati wokugwira ntchito ku NRB amene akukupasidwa omwina kalawansi ndiye amene eto akhale kuti ndi mbale yacho wa munthu wa MCP kutero kulembedwa anthu ngakhale a standard 8 okuti olo alphabet sakuiziwa kufuna kuti atazigawa za nzika ma ID aja akugawa ndi anthu okuti sanapite ku sukulu bora ukhale wa MCP ndiye ku supervisor yo alitu pa chinchito kumuuza kuti uzigawa izi kuzera ku alphabetical order so akuizi watu akungoigwira tu ID ja kumangoiyang'ana olo kuti awerenge zina kuti uyu ndi Henere uyu ndi Elias uyu ndi Rose oi akulephera MCP bene amene onda amene akulandira maalawansi chifukwa kuti ndi awo koma onse amene analembedwa ku NRB kuti akabereze sankho akuzunzika kupsha akuzunzika lero malama kuti atenge ndrama zimene zijazo alipire anthu akunyamuka ulendo wa ku China masiku osiriza afuna ajeretu chifukwa kunena chilungamo chaje mmene a Malawi akuzunzikira ino MCP taese sane mujipange chisankho programu yobera ija muisi yapo mungu panga chisankho cha ntendere tizaone ngati muti muzapeze 2 palibe amene adzakuvoteleni palibe inu ngati muti muzawine a Malawi muziwe kuti amene wawa adzangowina mobera ndipo maplani obera nde ali pa advanced stage tu akufuna kuti adzabere chifukwa Malawi 1-0 zache amene ndikumuzi waine songa ononge nthawi yache kukavotera chakwera sizingatheke koma anthu andale amanamizana kopya kutero kualipo ena amampitira chakwera uja olopa foni ndikumuimbira kuti koma bwana bwana inuyo sanapezeke puzu president wina oposa inuyo bwana Malawi akukukonda liko anthu andale kuti wandale umujere bwino ali ngati mulomwe wandale kuti umujere bwino zingumuchemerera kumanena kuti koma bwana anthu paliponse akungoti chakwera 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 olo MP kuti umujere bwino uzingomuza kuti bwana inuyo chaka cha mawa mukuina ndinu ndi mmene ndo amapangira alomwe sotu alomwe ali ndi chikhalidwe chimene chicha amwandionera pati kuti umujere bwino mulomwe uzingomuchemerera ndipo ulandira ndalama alomwe samalani kwambiri pakali pano kuli alomwe na akumatenga anthu mabasi kuchokera ku Palombe Chirazulu Mulanje Tchulo akumatenga anthu kumapita nawo kumpoto imene ndi njira yawo yobera strategy yawo yobera zisankho akumatenga alomwe kuchokera kwa Vumbwe ku Tchulo ku Palombe kuzomba ata kufuna achepese population ya anthu ovota agumwera ataona kuti ama ID mwina anthu akuatulukira ayambano simano yomatenga alomwe anthu aku Southern Region kumapita nawo kumpoto ndikumakasainia nawo makontrakt okuti azikalima mminda samaliraninu achipani cha DPP samalirani a UDF samalirani program imene yekukonzedwa panopa mabasi akumatengedwa munthu ina wa chilomwe ndikumanyamula anthu kuchokera ku Palombe kwanyamula anthu ku Tchoro ndikumapita nawo kumpoto ndipo izimene ziakupanga ndi mulomwe nzanu amene akufuna kuti aoneke kuti iye ndi dolo ndipo muthali kasanga wine popanda iye ndena yeso walowa mkatikati mu ndikumatumiza mabasi yake kumanyamula anthu kumapita nawo kuja kumatchedwa kumpoto ndicholinga kuti nthawi yovota anthu asadzapezeke ambiri ndafuna ndikukumbuseni zimene zikunena kuti kubera zisankho it is a process muzalira mukapitirira kugona komanso iyesera machini imene yakunena che ameki kunena kutafuna esere machini yawowa mukangoirola imeneyo mwanyera pombo muzanya muzalira muzatuluka misonzi mamina nkati izi ndikukuza ndine mwaiona iya mafiga iyi itango ululidwa mwaiona sipaja amafuna kuyamba kulembesa aimisatu ameki chifukwa agwidwa pakhosi agwidwa na atamba kokuchaicha imene imu iunike mofa sabwino iya NRB ya mafigai ndipo mukuenera kuti inu wa opposition popeza paja simamva mukuenera kuti mupite ku koti mukapite mukasumire bungwe la Malawi Electoral Commission komaso mwaitane mabungwe ena ngati a Malawi Law Society nzika siyenera kuti ikavotere kuzera kuchanzika choka mukangoitenga njira imene kuti mufuna anthu akavotere kuzera kuchanzika choka mwagwera pombo akangoiyesera machiniwo akukalowesa anthu wose amene anavota mwachinyengo analembesa mwachinyengo akukalowa mu system kusamva kwanu kuzakulirisani Bon Kalindo ndili ni majoka woopsha ndipo mawa lino ndi ulula yoopsha kwambiri mawa lino nikubwera ndi joka wachabe imene ma ministers president akukumana kuti amenye bomba lao koma ine ndalizi wakali mwana wachabe kwambiri ati ina cha anakonza mfuti yache wakweri ya sateku kutata akandiombere ku mademo aku MRA aja akandiombere ne kulirongwe koma iweyo iweyo iwe iwe muwa iweyo uza muziwa boni Kalindo siku lina the DC.